ingorane zibangamiye Uburundi zitangura mu mwaka wa 2015 aho wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitoza ku kiringo cya gatatu cyaho nyanga ibwirizwa shingiro amenyesha makuru nta gahengwe bararonka mu kazi kabo eka mbere umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD warugaye rwose uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro ku banyagihugu ikindi kibabaje ku bwayo mashirahamwe yateye akamu nuko kuva kuwa 13 gitugutu umwaka w'2015 umuryango umenyesha makuru Christophe Nkezabahizi wishwe n'ingabo za leta mu buryo burenza amategeko y'igihugu ubutungane ntiyagira ico bwigera bukora namba kugira butohoze neza abo bicanyi bakurikiranwa iho nyangwa ry'ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwarigaragaje na cane aho umumenyesha makuru wo mwishira hamwe byo kumenyesha makuru iwacu Jean Bigirimana anyururijwe kuwa 22 mukakoro umwaka wa 2016 ibugarama kuvubwo abajejwe umutekano bakabatana kimwe bavuze ku irengero ryiwe nta cegeranyo c'amatohoza cigeze gisohoka imyaka 8 iraheze umuryango wiwe ukirindiriye agakuru ivyashikiye baba kenyezi babamenyesha makuru Florian Irangabiye na Sandra Muhoza birerekana neza utari bwa vyemere itotezwa by'abamenyesha makuru mu Burundi Florian Irangabiye yaciriwe umunyororo wo gupfungwa imyaka 10 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu Sandra Muhoza nawe yapfunzwe atakinda zira atari inkuru yo kuri WhatsApp yarungikiye bagenziwe basangiye umwuga ubwo buro rero burerekana neza ingene ubutegetsi bwa CNDD FDD bagiriza ivyaha biremereye bidatomoye kandi bidasiguritse kugira ngo bahoze abo bose banegura ubutegetsi harimo cane cane na wamenyesha makuru turiko turavuga kuva ashika ku butegetsi umukuru w'igihugu yaje mu mwaka wa 2020 yaje atanga icizere avuga ko bazosubiza ubwigenge abamenyesha makuru bagakuraho imanza zaciriwe abamenyesha makuru zihonyanze amategeko uyu munsi rero birababaje ko atanakimwe cerekana gushika ubu ihumure mu gihugu kandi mbere tukaba tubona bishoboka ko ibintu bizohava biyangara gusumba kubera amategeko y'abashinga amateka agiraze mu mwaka uza kubw'ibyo byose aya mashirahamwe yateye igikumu uru rwandiko asavye ibikurikira ubwa mbere kuri leta y'u Burundi turasavye ngo barekure n'ingoga atagisabwe abakenyezi babamenyesha makuru Florian Irangabiye na Sandra Muhoza bapfunzwe bagirizwa ibyaha bidatomoye kandi bitagira ikivyerekana turasavye ngo banyarutse bakore amatohoza yigenga kwinyuruzwa ry'umumenyesha makuru Jean Bigirimana no kwigandagurwa ry'umuryango wa Christophe Nkezabahizi kugira berekane ukuri kuvyabaye hanyuma bakoze amabi bakurikiranwe turasabye kandi ngo bahagarike kugariza no gutoteza amashirahamwe yo kumenyesha amakuru bakureho amategeko n'ingingo zose zizibira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nibasubizeho ubwigenge bw'umugwi ujejwe kumenyesha amakuru kugira ngo ushobore gukora umurimo washinzwe atanzitizi ubone guhagararira ubwigenge bwo kumenyesha makuru turasabye ngo basubize mutwabo banashumbushe RPA na Radio Television Renaissance tugasaba kandi amashirahamwe n'ibihugu bikorana n'u Burundi ngo bisabe abatwara u Burundi gutera intambwe ziboneka kuvyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru harimwo irekugwa rya Florian Irangabiye na Sandra Muhoza no kugurura amashirahamwe yigenga yugawe.